Kisa wako mwanamke, upendo wangu kanifora, na msi I'm going to go to the next one.